ipo siku yelele.
It's about the story.
Ipo siku
it's about the story.
Ni mbali ulikotoka, tena ni magumu umepitia. Kila hatua uliofikia, ulijua huo ndo mwisho wake. Kama biashara umefanya, kila kitu umefanya, kulima umelima, bado hujafanikiwa.